Ki mā, waiata mai, ako mai. Now let's learn the months of the year. Ngā marama o te tau. Ko he tā te a.
Yeah.